Mina ngikutshela ngabantu abamnyama-ke mfanami. We, yabona azike y'khanye nje izinto zakho. Akuke kuhambe kahle empilweni yakho amahlandla kulandelana. Yakulandela akuke nje kuhambe sekuzoba nalokho ukuthi hayi bo ngubani? Hayi lona ukuthi. Hayi bupheni hayi bo ulale nosibanibani lo wathola le nto. Akukwazi because black people just can't accept that u-right empilweni. They can't accept ukuthi wenza kahle. They will question your success. Why? Hayi lona ukuthi uzwana nalesi nje. There will always be something. Wasithandwa sami awukushayeka empilweni because impilo phela vele iyashayana. Awukushayeka empilweni ababuzi lutho-ke lapho. They will not question your downfall. Kunalokho they will celebrate it. Siyaphambanisa sabantu abamnyama, nihluleka ukucelebrate i-success yomuntu kodwa mhla awa ni-celebrate-a lokokuwa.